Aya, asante DJ, shikilia kidogo.
Aya, sema. Aya, 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 aya. Nataka to recognize special guest Jimi Wanjigi.
Slam Nation.
Jimi, leo hautapigwa, unakaribishwa. Leo haufukuzwi.
Slam Nation.
Karibu. Our next special guest.
Igwe.
Special guest, Sakaja Karibu, Moses Kuria.
Mheshimiwa Moses Kuria.